sobingelelana nezihlobo
ekhaya
lilanga
sina sizobingelelana nezihlobo
ekhaya
lilanga
sina sizobingelelana
Yeah.